Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyene icyubahiro Petero Nkurunziza muri izo ndwi zibiri twaraye dusozereye yararanguye ibikorwa bitandukanye muri izi ntara zo mu burengero bw'igihugu mu ntara za Bujumbura, igisagara cya Bujumbura, hamwe rero n'intara ya Bubanza. Nyene icyubahiro umukuru w'igihugu akaba yararonse akaryo ko kubonana n'imvukira z'izo ntara aranugurura icese inyubakwa zitari nke z'akarorero. Olivier Mukunzi nije ngiye kubashikiriza kino kiganiro kaze.
Dukura amaboko mu muzu kugira duteze imbere igihugu cyacu. Aguruke.
Dukura amaboko mu muzu dukore igihugu cyacu. Maze Burundi bube mu bihugu biteye imbere.
Kunda kazi. Dukora kazi. Kazi ni wo mwuga wawe byose bizova mu nguvu zacu ye dukore twiteze imbere iterambere ridushware maze Uburundi bwacu urangwe mu iterambere
kura amaboko mu muzu dukore igihugu cyacu.
Mu ntara ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura rirare, nyine icyubahiro mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanguye kugurura icese inyubakwa y'amanama yubatswe ku mutumba wa Rushubi muri komine ya Isare. Iyo nyubakwa ikaba yubatswe n'abene gihugu mu bikorwa by'iterambere rusangi. Umukuru w'igihugu akaba yaciye agirisha inama y'imvukira z'iyo ntara ya Bujumbura, inama yabereye muri iyo nyubakwa nyene yarahejeje kugurura icese. Avuye aho muri komine ya Isare, yene icyubahiro umukuru w'igihugu yaciye aja imageyo muri komine ya Mubimbi aho yuguruye icese ishure ry'imyuga rigizwe n'ibirasi bitatu, ibiro by'umuyobozi, hamwe rero naho abanyeshure bimenyereza ibijanye n'imyuga. Iryo shure rikaba ryubatswe n'abene gihugu ubwabo bafashwe mu mugongo n'ibiro bya nyine icyubahiro umukuru w'igihugu byabaronkeje amabati, isima hamwe n'ivyuma. Inyuma yo kugenzura izo nyubakwa, nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yaciye yandika yongera ashira umukono mu gitabo cy'abanyecyubahiro. Mu ijambo yashikirije abari aho, nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yarashimye ibyaranguwe aho imubimbi. Yahamagariye kandi abikorera utwabo kwijukira kubaka amashuri y'imyuga ku neza y'iterambere ry'igihugu.
Uno mwaka twafashe intumbero kuzokubaka amashuri y'imyuga mu makomine yose ashika amashuri 90. Ariko ni ntango gusa tubone nakanyo gutera kamo arabagwiza tunga abikorera utwabo abari mu madini mu mashengero atandukanye umugambi bagira uwabo mu migambi y'iterambere bakora bashimere cyane kubaka amashuri y'imyuga. Ni ku neza yacu, ni ku neza y'igihugu, ni ku neza y'iterambere y'ucacu cy'u Burundi. Ku bw'ibyo rero turakeje abene gihugu ngaho muri komine ya Mubimbi. Tukatubemere yuko mu bikoresho mutegekanya kuzokoresha mu myuga muzokwiga hano kuko mubaye aba mbere, turifuza neza yuko mu byihutirwa yatubwiye imigambi imyuga goba kwiga hano kuko dutanga akarorero keza mu kwezi kwa kabiri kuzohera ibikoresho byose byamaze kuboneka ku bantu bazokwiga imyuga hano.
Mu ntumbero yo gushimira no gutera intege abitanze mu gushigikira ibikorwa by'iterambere rusangi haratanze udushimwe. Iyo ntara ya Bujumbura rero ikaba yahereye kuri nyene icyubahiro umukuru w'igihugu, hakurikira urongoye iyo ntara ya Bujumbura umupfasoni Nadine Gacuti, abashinga amateka, abasirikare, abagwizatunga n'abakozi b'Imana nabo nyene bakaba barashimiwe ngo kuba baritanze mu iterambere ry'iyo ntara ya Bujumbura. Avuye aho imubimbi, nyene icyubahiro umukuru w'igihugu yahuguruye kandi ishure ry'akarorero Ecole d'Excellence rya Muberure. Iryo shure rikaba ryubatswe mu buryo bw'igorofa igizwe n'ibirasi 12. Nyene icyubahiro akaba yasanze abanyeshure bari ku kivi. Naho nyene akaba yaranditse yongera atera umukono mu gitabo cy'iteka. Muri komine ya Kanyosha naho umukuru w'igihugu nyene icyubahiro Petero Nkurunziza yaruguruye ikigo cigisha ibijanye no guteka neza, kubarira utugenegene, ubuhinga bwa none bita informatique hamwe rero nibijanye n'indimi ico kigo rero ngo kikaba gisanzwe gifise ibindi bigo 10 bigikukira ikigo kimwe kimwe cyose ngo kikiga ko abana bagera ku 30 barangije umwaka w'icyenda izo nyigisho rero ngo zitangurirwa n'izindi nyigisho zo gukaburira ubumenyi ugwaruka avuye aho muri komine ya Kanyosha nyenicubayiro mukuru w'igihugu yaciyaje muri komine ya Kabezi kugurura icese inyubakwa y'ishure shingiro rya Mutumba naho nyene akaba yasanze abigisha n'abanyeshure bari ku kivi muri iyo komine nyene ya Kabezi ku musozi wa Migera ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika ariko harubakwa ishure shingiro nyenicubayiro mukuru w'igihugu yarifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa byo kubaka amasomero
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaduhaye akarorero keza mu gukura amaboko mu mbutsu tugijukira ibikorwa by'iterambere uwakoze neza agahabwa impembo Imana iheza kire
tuzi kibi mukozi na wewe mukoresha
tuzi kibi tuzi kibi
iterambere riramari dushwaremo
Mugisagara cha Bujumbura naho umukuru w'igihugu nyenicubayiro Petero Nkurunziza yaragishije inama imvukira z'igisagara cha Bujumbura inama yabereye muri komine ya Nyakabiga kwigenkerezo rya 12 Kigarama uyu mwaka w'2016 icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu yaraduciriye ku mayange ivyavugiwe muri iyo nama
ijambo rya mbere ryafashwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura yashimiye cyane yivuye inyuma y'icyo umukuru w'igihugu amenyesha yuko aribwo bwa mbere kuva igihugu cy'u Burundi kibayeho aho umukuru w'igihugu agirisha inama imvukira z'igisagara cha Bujumbura muri iyo jambo gikaze yanibukije kandi ibihe bigoye igisagara cha Bujumbura caciyemo ariko mu gusozera avuga ati Imana umwansi yaraciriye icobo igisagara cha Bujumbura ariko Imana iragicira icanzo ati wamaro n'umutekano hirya no hino mu gisagara ni waragarutse ati kandi kuba viterambere birarangurwa ukuri kwamye mu gisagara cha Bujumbura mu kuri gisagara cha Bujumbura kandi yateye akamo kubijanye no gutanga amakwe n'amatagisi asaba abantu batoza amakwe n'amatagisi kwirinda gutoza bashira mu mifuko yabo kuko igisagara ntigishobora gutera imbere mu gihe hatabonetse amakwe n'amatagisi yinjira mu bigega cha leta nyine icubahira umukuru w'igihugu rero nawe amaze gufata ijambo yibukije abanyagisagara ati ivyo mwahitiyemo ndabizi ati kugwa nibisanzwe ati kibi nokugwa ntimuvyuka ati rero mwebwe mwaraguye ariko nkuko vyagiye birashikirizwa n'abarongoye mwaravyutse ati hera ngaho rero mugira intango shasha yo gutsimbataza amaro n'umutekano intango shasha yo kumva ko umuntu wese akora ibijanye n'ubushobozi n'ubasha Imana yamuhaye ati abanyagisagara mwese ntimushobora kuba abanyapolitike atabizi imyuga nibakora imyuga abize ku ivyukurima bakora ivyukurima abigisha bakora kwisha tumwe wese akora umwuga wiwe ati mwirinde guhendwa n'abasesa nkuyoze babahenda babashira mu bitaja nibize arasaba mbere ngaho onye cyane abajeje intwaro bakora bagira uruhara rwawo abajeje umutekano bagira uruhara rwawo ati ariko cyane cyane indero yashingiye cyane cyane ku ndero y'ugwaruka indero kavukire aravuga ati iyaba abavyeyi barakoze igikorwa cyabo nkuko bateze kugikora ati hari byinshi byabaye mu gisagara biba bitabaye ati hari hugwaruka gwinshi gwakurikiye basesa nkuyoze rugwa mu mporero y'abasesa nkuyoze y'abasumirinda ati byo rero bitegwa kenshi nuko abavyeyi usanga henshi barahebeye television kurera indero y'abana atabavyeyi rero ni biteho cyane indero y'abana yandero y'ikirundi yandero yo kuziko isubizwe agaciro isubizwe umutamana nyine cyo mu kuri gihe mu gusozera yatanze impanuro nyinshi ku banyagisagara arababwira ati mutegerezwa kuvira hasi rimwe mukagwanya akarenganyo ati kuko umutekano ushobora gutsimbatara mu gihugu canke mu gisagara hari ingorana tumunyagisagara arenganijwe abanyagisagara mukavira hasi rimwe mwese mukamufasha kurenganurwa ati sindabasaba gushigikirana mu kibi gushigikirana mu makosa ati mushigikirane muciza ariko mwumve ko muvukana mwumve ko igisagara ari umuvyeyi abahuza acambera abo bemera yuko uko amezi atatu atashe azokwama bagendera bahagiranira inama ati umwanya tutabonanye nkuko mwagiye murabivuga nanje ngiye kubasubiriza kubashumbusha buzura turabonana uko amezi atatu ahaciye nyine cyubahiro kandi umukuru w'igihugu yatanze impanuro nyinshi aranamenyesha abanyagisagara yuko kugira ngo abafashe gukira imbuto mbi babibwemwo ari uko hazotunganywa inyigisho z'ukunda igihugu zikomeye cyane zigenewe abanyagisagara kugira ngo bavavanure bashobore kurandura n'imizi y'imbuto mbi yababibwemo ama mukuru w'igihugu kandi yasabye abanyagisagara kwamabarangwa n'ubwitonzi aho yongeye kandi akabasaba gutenyenya ati ibibazo igihugu cacu cyangwa igisagara gusa ni igihugu cyose caciye mu bibazo ati ariko ibibazo ishyaka ryo kubitorera umuti kubitorera inyishu rirahari ati kaduha umwanya umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira uzodufashe dushobore kumenya ukuri hanyuma abarundi basubize hamwe tuve mu njyane twashizwemo na abansi b'igihugu ubutagisubira inyuma
inyuma iyo nama imvukira z'igisagara cha Bujumbura rero zikaba zaragabiye nyine cyubahiro umukuru w'igihugu inka zibiri imwe yitwa ya Mugisha kugira ngo ize imubere umugisha iyindi nayo ikitwa Ruremesha ngo kuko yaremesheje abarundi mu bihe bitoroshe mu bijanye no kugurura inyubakwa rusangi mu gisagara cha Bujumbura nyine cyubahiro mukuru w'igihugu yaruguruye cese ishure kaminuza ry'abayisilamu ryo mu nyakabiga akaba yakiriwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura userukira imbere y'amategeko umuryango w'abayisilamu wo mu Burundi n'abandi batari bake bahurikiye muri uwo muryango ahejeje kugurura icese iryo shure kaminuza ry'abayisilamu rya Nyakabiga nyine icubahiro umukuru w'igihugu yaciye agenzura iyo nyubakwa igizwe n'ibirasi 16 hamwe n'ibiro bizokoreramwo ubuyobozi n'abajejwe ivyigwa kuri iryo shure iryo shure kaminuza rero ngo rikaba ryubatswe ku nterano y'ishyirahamwe ry'abayisilamu bo ku isi yose rifise icicaro mu gihugu ca Libya ngo aho hakaba hari inyuma yaho nyine icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yaragize urugendo mu gihugu cha Libya mu mwaka w'2006 ari naho yari yaraganiriye n'abatwara iryo shyirahamwe ry'abayisilamu bo ku isi yose kugira ngo bazokubake iryo shure kaminuza hano mu gihugu cacu c'u Burundi nyine icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaboneho n'akaryo ko kwandika no gutera umukono mu gitabo c'abashitsi biteka yaboneyeho n'akaryo ko kuyaga mu mwiherero n'abari mu muryango w'abayisilamu wo mu Burundi n'abaserukira iryo shyirahamwe ry'abayisilamu bo ku isi yose mukamenya ko iryo shure kaminuza ry'abayisilamu ryo mu Nyakabiga rizokwakira abanyeshure bo mu madini yose mu gitondo cyo kuwa kabiri igenekezo rya 13 Kigarama nyine icubahiro umukuru w'igihugu yatanguje icese indwi yahariwe icyayi mu Burundi indwi yahuriranye mbere n'ukwinjira icese inyubakwa nshasha ishyiramwe otebe rigiye kuzokoreramo iyo nyubakwa ngo ikaba yubatswe ku mafaranga y'amarundi agera hafi ku miliyoni 108 urongoye otebe Jacques Bigirimana yaboneyeho akaryo ko kwerekanye n'icubahiro umukuru w'igihugu bimwe mu birangurwa n'amashyirahamwe asanzwe akorana n'ishyirahamwe OTV ngo kuva rero iryo shyirahamwe rivutse mu mwaka w'1963 igitegwa cy'icyayi ngo caragiriye akamaro kadasanzwe igihugu cacu c'u Burundi
ni igitegwa njabukamazi gituma ubundi bumenyekana mu makungu ba kabiri ni igitegwa kizana amafaranga y'agaciro bituma imigambi iterambere ishoboka ubwa gatatu ni gitegwa gitunze abanyagihugu benshi kuko aho bari micayi nta mwana atajya ku ishuri aho bari micayi nta muntu adafungura aho bari micayi nta muntu numwe apfungwa mu bitaro warabuze cariha
inyuma yaho umukuru w'igihugu nyine cyo Petero Nkurunziza yaruguruye cese n'izindi nyubakwa zitandukanye hano mu gisagara cha Bujumbura muri zone ya Buyenzi iri muri komine ya Mukaza yaruguruye ikigo gikoreramo amashyirahamwe mato mato atandukanye yavuye mu masezerano yo gufashanya hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'ibindi bihugu bya Afrika muri ico kigo rero hakaba hahingurirwamo ibintu bitandukanye nk'impapuro zikoreshwa mu gusukura ibintu canke ahantu amasakoshe na cyane cyane ayabana imikate y'ubwoko butandukanye n'ibindi bifungurwa bitandukanye ahakoregwa imisumari n'ibindi muri zone ya Kamenge iri muri komine ya Ntangwa naho nyinicubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye cese ishure shingiro rya Kamenge ya mbere ishure ry'igorofa yubatswe mu binga bwa none ku nguvu z'abenegihugu biciye mu bikorwa by'iterambere rusangi ibiro bya nyinicubahiro umukuru w'igihugu bikaba byarabafashe mu mugongo mu kubaronsa amabati isima n'ivyuma avuye aho mu Kamenge nyinicubahiro umukuru w'igihugu yabandanirije ivyo bikorwa muri zone ya Kinama muri quartier ya Charama aho yatanguje icese imirimo inyuranye yishiramwe ry'abikorera utwabo rihingura umuceri kubinga bwa none n'ifu y'ibigori bakoresheje imashini za kijambere iyo shiramwe ngo rikaba rifise umugambi wo gukoresha imashini yumisha ivyo bifungurwa mu mwanya muto cane igaca ibihingura ngo bakaba bazonahingura ibifungurwa by'ibitungwa ngo kazonagira niyororero ry'inkoko za kijambere. Umunsi wa gatanu igerekerezo rya 16 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2016 umukuru w'igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza yiriwe mu ntara ya Bubanza mu gitondo cyo kuri uyu munsi nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaragirishije inama imvukira z'iyo ntara inama yabereye muri komine ya Musigati zone Ntamba muri iyo nama yabereye ku nyubakwa iri ku isoko ya kijambere yubatswe ku nkengera y'ibarabara rishasha rya Bubanza Ndora zimwe mu mpanuro nyinicubahiro mukuru w'igihugu yahaye abanyabubanza yabasabye kuja hamwe mu guteza imbere intara yabo
inama nyinicubahiro mukuru w'igihugu yagishije imvukira z'intara ya Bubanza yarishingiye kucyumviro ngendegwako citerambere y'intara ya Bubanza mu ijambo rero ry'ikaze ryashikirijwe na buramata w'intara ya Bubanza yavuze yuko iterambere mu ntara ya Bubanza atagaseshwa rumuri kandi ko iryo terambere barikesha hanini amahoro n'umutekano bafise amahoro n'umutekano ahangamye mu ntara yose ya Bubanza mukaba muzi yuko amahoro n'umutekano ariryo soko nyakuri y'iterambere rirama ariko muri iyo ntara basanze hariho bimwe bishobora kubangamira umutekano naho baje babitorera umuti ku munsi ibyo navyo basanze ari nka zanzoga zibujijwe n'amategeko hariho kandi uguharika hakabaho kandi nigwirirana ridasanzwe ry'abantu ikindi gishasha cavuzwe muri iyo nama nuko intara ya Bubanza igiye kuba intara ya mbere ishizeho igisata cha vya biharuro bifasha mu gutunganya imigambi bita statistique ico cyo kiba kizotangura muri kaminuza y'Ibubanza mu mwaka uza nyirico wa mukuru w'igihugu iruhande amaze kumva ijambo ry'ikaze yaciye ijambo abene gihugu bavuka ntara baramutura ibibazo bafise ahanini bagaruka kumushimira kukuntu adahengeshanya kubashigikira mu migambi y'iterambere bakanamusaba kandi ko yobandanya ico bamusaba ahanini harimo gufasha kugira ngo ibarabara ry'igihugu nimero 9 utunenge tumwe twagiye turaboneka je turakosogwa mbere bagashima ko tumwe tumaze gukosogwa ariko bakamusaba kubandanya ibindi navyo basaba ni by'inyubakwa rusangi amashure amavuriro ibyo navyo ni cyo mukuru w'igihugu aho se yatanze umuco iruhande yo kubemerera nabo nyina arabasaba ati nta uhe kutisimbiza mukore tuze tubunganira wundi yahawe ijambo n'umushikiranganzi w'intwaro yo hagati mu gihugu ubona we akaba yagarutse na wene ku mpanuro arabaha impanuro ukuntu bogerageza kubyara bashoboye kurera aranababwira kandi yuko mbere mu minsi iri imbere ari itegeko ririko rigiye kujaho rizofasha kugira ngo ibyo byigwirirana ridasanzwe ry'abantu icyo kibazo gishobore gutorerwa umuti iryo tegeko mu minsi iza ngo ryoba rizokwigwa ku nzego zitandukanye z'igihugu nyine cyubahiro umukuru w'igihugu amaze gufata ijambo nawe yabanje kubashimira ukuntu babumbatiye amahoro n'umutekano no kukuntu abanyabubanza bakora bivuye inyuma mu guteza imbere intara yabo no guteza imbere igihugu arababwira ati izindi nyigisho nkarisha bwenge zigenewe abene igihugu hirya no hino mu gihugu ni kugira ngo twigishanye duhanahane ibyiyumviro ati byose iterambere ryose rihera mu byiyumviro araheza rero arabasaba arababwira ati mwibuke ku intara yasinzikaye cyane mu bihe igihugu cyacu caciyemo atumwanya mwataye rero murihe kwiruka mukore cyane bikogwa by'iterambere yabakeje no kucisho cyumviro cha kaminuza izo cyacu gisata bita statistique ababwi abemerera kandi kuzobashigikira aranabereka mbere n'uturusho twinshi bizozanira intara yabo hanyuma kandi yabasavye gukorera mu mashira hamwe ati inyakamwe inyagimwe mugerageze kuja mu mashira hamwe nyamwigenda ko ntari imiri impeshi iterambere riryama nuko mwoja murakorera hamwe mwese ntaje rakora umugambi wiwe ayandi mashira hamwe yabasavye ashimitse gushiraho na mashira hamwe y'ugukingira ibidukikije atuko ibidukikije bifite akamaro kanini igihugu cacu ati mwihona cyane cyane muherewe muhije mufise ikirezi imana yabahaye iki kibira mugerageze kugikingira cyane uko kizobagirira akamaro haba mu bijanye no kuzana ingenzi eka mbere no gutuma muroranirwa mu buzima bwanyu bwa misi yose amaranye ico mukuru gihugu kandi yabasavye kugaragaza urukundo ati urukundo rwamye ruranga abarundi n'abarundikazi basokuru na basokuruza mu gwerekane wateje imbere ateze imbere abandi mu gwerekane mu gukunda intara yanyu nimuje muragenda ibujumbura kurangura imigambi y'iterambere atahubwo mwibuke no kurangura imigambi y'iterambere mu ntara yanyu abasaba kandi gufatana mu nda gufashanya hagati yabo yishura ku kibazo nk'abakenyezi basaba yuko boronswa ibibanza byinshi haba mu ntwaro mu namashinga mateka n'ahandi n'icyo mu kuri igihugu yasavye ati abakenyezi ntimubandanye musaba ni mukore ati byose bizova mu gukora ati hanyuma kandi muvire hasi n'indero ati kuko nimwarera neza ugwaruka rwanyu nimwarera neza abana abo bana nibo bazobateza imbere mu myaka iri imbere bizotuma mbere n'abantu bahindura inyifato guhindura inyifato biva mu ndero ati abakenyezi dufise uno munsi mu nzego zitandukanye ntibafise ivyo bibanza kubera abakenyezi cyane cyane bafise ivyo bibanza kubera gukora kubera kwitanga kubera kwiga nyine cyo mukuru gihugu rero yarangirije ku mpanuro aho yabahanuye kubandanya bakomeza ya migwi hurikiyemwe bose yokubumbatira amahoro n'umutekano komite mixte de securite guhera ahantu hose mu mashure mu mavuriro mu mashengero ati hose ayo makomite akabaho yabasavye kandi gukunda cyane intara yabo kurushiriza gukunda intara yabo arabasaba kandi kubandanya bitaho ivyo gutanga amakori n'amatagisi agiye nishobora gutera imbere abene gihugu bacu badatanze amakori n'amatagisi hanyuma kandi yarabasaba gukingira ishamba cimeza rya kibira arabasaba kwitabira bya biganiro ibikorwa by'umugwi ujejwe kumenya ukuri no gufasha abarundi gusubiza hamwe nkuko bitavye iby'umugwi uri kurafasha abarundi kuji inama n'ingingo Sunday hanyuma kandi abasaba gukora cyane arabasaba kandi uko inama yobabera intango shasha intango itwara abavuka ntara kwinjira mu iterambere kwinjira mu horo n'umutekano ryo soko giterambere
tubamenyeshe ko inyuma iyo nama yagiranye n'abavuka ntara babubanza n'abakorera mu bisata bitandukanye by'iyo ntara nyenicubahiro mukuru w'igihugu yaciye aremesha kandi inama y'ukurabira hamwe uko umutekano wifashe ku rwego rw'igihugu inama yari ihukiyemo abaserukira abandi mu bisata byo kwivuna abansi ivy'umutekano ivy'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe rero n'ivy'ubutungane muri iyo nama rero bakaba basanze muri rusangi umutekano wifashe neza mu gihugu cyose naho tunenge tumwe tumwe tutabura akabasaba rero guhoza ko mu gusimbataza amahoro n'umutekano n'ubu nyene cyegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aratuyagira muri make ivyavugiwe muri iyo nama
muri iyo nama rero basanze umutekano wifashe neza hirya no hino mu gihugu naho tugorane rimwe na rimwe tutabura utunatwo usanga arashobora kuba amasanganya hari igihe hari ubusuma butandukanye mbere ivyo novuga vyabonetse bishasha ubwanje nuko umutekano wari umeze mu minsi 45 baheruka giriyo nama nuko hari abantu babasuma ababagizi banabi babundabunda bakaza kudurumbanya abene gihugu bavuye mu ishamba rya Rukoko hakaba nabandi bantu b'abarundi usanga bafite ubwene gihugu bw'u Burundi n'ubwene gihugu bw'ibindi bihugu baza bakoresha mayeri mu kwiba amafaranga ngaha mu Burundi hanyuma basubirayo baje bava bikagora k'umuntu ashobora kubafata nyine cyo bari mu kuri gihugu ivyo yabishikirijwe n'abarongoye uburere bw'igipolisi hamwe n'abajejwe uburere bw'igisirikare bahavuye bunganirwa nabo bashikiranganje twavuze hamwe n'umuyobozi mukuru w'igipolisi hamwe n'umukuru w'ibikuru by'intwara miheto y'icyo bari mukuru igihugu rero mu ijambo giwe yatanguye kubashimira cyane ati twatanguye umwaka wa 2016 mu mahoro none turiko tuhusozera mu mahoro ati ndabakeshane ko waciza mwaranguye ni mukomere ku muheto nico mu kuri gihugu yabandanije abaremesha ati tugorane turabaho tushobora no kubaheje canke hejya yejo atariko igihambaye n'iryo shaka mufise yo gutorera umuti akabazo kose kabonetse ati kandi ni mureme igihugu cacu imana yakiduhaye izokidutungira nta mutsi wishibere nta nziri kwirasha ati bibazo biraboneka mbwa bigatorega umuti kumwanya kumwanya nkuko mwama mubikora n'icyo mukuru igihugu yabwiye kandi ati igikorwa cy'amahoro n'umutekano ni igikorwa cyo guhozako ati dushaka amahoro ijana kwijana mu gihugu ati byo kugira bishoboke no kubwa mbere impunzi ziri hanze y'igihugu zotahuka ati kandi zimaze gushika mu Burundi zikakirizwa yompi tukazereka urukundo ati nshobora kuvuga ko dufise amahoro mu gihugu mu gihabo bene wacu bakiri hanze y'igihugu ikindi yababwiye gishobora guhungabanya umutekano kumbure kitahora kivugwa kenshi ni incabwenge z'u Burundi usanga rimwe rimwe zitaye igihugu zikagenda mu bindi bihugu ati tuba turiko turahomba ati uko izo ncabwenge leta yatanze uburyo bwinshi kugira zige imiryango bavamwe yatanze uburyo bwinshi kugira zige ataho gufasha igihugu rero zikaje gukorera ibindi bihugu ataho bazitwara nabone baba ariko barahungabanya umutekano w'igihugu kuko ibyo bofashije bica bibura ubifasha abantu ntibatunganirizwe ntibatunge ngo batunganirwe nkuko bari bavyiteze kimye nyinshi mu kuri gihugu yasavye nuko ho ubutungane bukwiye mu gihugu abene gihugu bagatunganirizwa atawanjya wangura ataga Kenya ataga hotoro mu gihugu ati nivyo amahoro n'umutekano n'iryo soko giterambere rirama atariko ivyo navyo nta amahoro ashobora guhangama mu gihugu ahatari ubutungane asabizo ndongozi zose kuvazi gushika hejuru ko zokora ibishoboka byose kugira ngo abene gihugu batunganirizwe batunge batunganirwe ati nico babatoreye nico mwagiriyeho mutegeza gutunganiriza abene gihugu mwivuye inyuma ikindi naco nyine cyo mukuri gihugu yasavye muri iyo nama yasavye yuko abo barongozi bogekora ibishoboka byose bakareka gusesagura amatungo y'igihugu bagakoresha neza ibyo bajejwe ntaho ubunyonyezi ntaho ubusuma atiki ibyo bibaye abarundi barabibona ati navyo none biri mu bishobora guhungabanya umutekano biri musubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu ati kandi murazi ko mu nda harari inzara hakavyuka inzigo yabasavye kandi gukora ibishoboka byose ngo nk'ivyo tumaze imisi twumva mu ntare ya Kirundo aho abantu hatera amapfa ntibize bibi ati ivyo kenshi birategwa n'abantu bikika mukiza bakaja kugura umwimbu mu gihe ukiri mu mashugwe mu gihe umwimbu bitegwa mu gihe bikirimwa ati abo bantu rero mubagwanye mwivuye inyuma kuko iyo babiguze gucyonye hageze mwimbu abantu bari biteze kuzokwimbura baca bangara canke bakicwa n'inzara asaba rero ko abo bantu abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano abajejwe ubutungane bubavira hasi nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yavuze kandi kubijanye n'igikorwa giye gutanguza mu mwaka uza cyo gufasha abarundi kugendera ku mico n'imigenzo kugendera ubuntu ati n'igikorwa cyo gufasha abantu kugira bumve yuko bategerezwa nyifato runtu ibyo yise mu gifaransa campagne de moralisation ati cyo n'igikorwa kizocuhira kuri bya bintu twatanguje byo guhindura inyifato kuri bya bikorwa byo gusaba abarundi ko bokingira ibidukikije byo gusaba abarundi ko bavanwa n'ingeso y'ibiturire n'ingeso y'ukutari amakore n'amatagisi ati dusanze cyo n'acari kuba gikenewe cyane kw'abantu koko bugarukira kubusubira ku mico myiza n'imigenzo myiza ya miranga abarundi yasavye kandi yamaze kumviriza izo ndongozi arabasaba ati dufise ibihugu duhana imbibe mwebwe mutegerezwa kuba ba mbere mu gukomeza umubano mwiza hagati y'Uburundi n'ibihugu duhana imbibe ati ngorane ku mbibe zaramyeho atariko mwebwe nimwe muje imbere kugira ngo mwebwe mubanire neza ababanyi bacu ku mbibe nabo bazoheza babonegweho mu kutubanira neza kindi naco yabasabye inshuro mukuru w'igihugu yababwiye ati murabarongozi kandi murabavyeyi ati mumenye yuko samaro n'umutekano gusa bikeneye kugira igihugu itere imbere ati kandi ikintu gihambaye muri byose ati ni ndero ko muri abavyeyi rero ni mugarukire indere yo gwaruka murere ibikura murere u Burundi ati murere abana mubigisha iyo mico myiza gucyo onye ibyo byose tuvuga bizoheza bije mu ngira two indero ni shingiro ni nkingi yiciza cyose gishobora kuboneka mu gihugu yasozereye abaha manota bravye ingene bakoze ikorwa cyo kubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu ati mwakoze neza cyane mufise amanota 96% atariko rero gutsimbataza amahoro n'umutekano si ikogwa cy'umunsi umwe igikogwa cyo guhoza ko ni mubandanye ati mugirura ni gw'intamenwa muje murakorana muri ivyo bisata mukoramo bitandukanye hama rero yabifurije kandi n'ukuroranirwa muri iyi minsi irangiza umwaka n'ukuzoranirwa mu mwaka uzotangura w'2017
umukuru w'igihugu Nyenicyubahiro Petero Nkurunziza akaba yabandanirije ugo rugendo rwiwe mu ntara ya Bubanza mu kugurura icese inyubakwa zitandukanye yaruguruye icese ikigega cy'amazi meza kiri ku ishure shingiro rya Rusekabuye ya mbere iryo shure naryo nyene akaba yaciye aryugururira icese ayejeje kugenzura izo nyubakwa ziteye igomwe z'iryo shure Nyenicyubahiro mukuru w'igihugu akaba yaciye yandika yongera ashira umukono mu gitabo cy'abashitsi biteka abenegihugu isinzi bakaba bari baje gusanganira Nyenicyubahiro umukuru w'igihugu avuye aho muri komine ya Musigati Nyenicyubahiro mukuru w'igihugu yaciye yerekeza muri komine ya Bubanza aho yuguruye icese ishure ryisumbuye ry'imyuga ryiza cyane ryitiriwe Kazoza Keza yubatswe ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza naho nyene akaba yaragenduye iryo shure yirabira n'ibikoresho by'ubuhinga bwa none abanyeshure bakoresha yaciye yandika mu gitabo cy'iteka ngaho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza Nyenicyubahiro mukuru w'igihugu yaruguruye kandi ishyirahamwe ry'isandugu ryo kuziganya no kugurana na CCM naho nyene akaba yaragenzuye iyo nyubakwa aranandika no mu gitabo cy'iteka Nyenicyubahiro mukuru w'igihugu yasozereye ugo rugendo rwiwe mu ntara ya Bubanza muri komisariya y'intara ya Bubanza aho yuguruye inyubakwa nziza cyane zubatswe mu bikoresho bikomeye naho nyene akaba yaragenzuye izo nyubakwa z'ibiro bikuru by'igipolisi mu ntara ya Bubanza aranandika yongera atera umukono mu gitabo cy'abashitsi biteka
Eka ndaguhaye perezida wacu ndagushime ngushemeza mubyeyi wacu akwimundu uretsa kikwa murongozi mwiza twe turi nyuma yawe reka imibungo yatewe abagabo reka kukura bikwiye urumugabo wowe wakuye igihugu mu mwiza ukagishira mu muco wa Kazoza Keza uri mwiza ijoro n'umuranga amabarabara arubakwa amashure n'amavurira aruzura uburimyi n'ubworozi n'abisiga inyuma ngo turonke umwibu w'umusezekara ingingo ziwe zinezereza twese abanyagihugu zikababaza abansi b'iterambere ry'igihugu ni mwiza ni mwiza ni mwiza ni byiza
akaba ari no ngaha turangirije kino kiganiro Olivia Mukunzi na kibashikirije nkaba ndabifurije kuranirwa mugire Noheli nziza n'umwaka mushasha w'2017 naho ubuta